Sound by Wema Recording Studios.
Awiko Jekabunde.
Minis Nyakanyaga.
Hey, aichwa ngurumama, manyesu. Ah, 2020, yoko lanya sachia. Malito siko, kosi unyasembu. Tuko pamoja na Prince Toby. Hey. Wui! Mayo! Hey, awa malito siko. Nyasembu nuonda. Nyasembu nuonda. Nyasembu tija. 2020, you are calling out. 2020, you are calling out my year. Never meet a Benny, you are calling out. Never meet a Benny, you are calling out. Lady Morino, the old trail, you are calling out. Lady Morino, the old trail, you are calling out. Orlando Dana, you are calling out. Sani, koro waiwago, Joe Onyango, Amadi, to okao kitana mdogo. Joko dote iwak, yoko olae. Joko dote iwak, yoko olao. Beti odote iwak, yoko olae. Beti odote iwak, yoko olao. Hey, joko piacha, yoko mokalo. Usenge, Leon and Mike.
Winnie Odote Iwak, yoko olao. Winnie Odote Iwak, yoko olao. Doko Odote Iwak, yoko olae. Dorothy Odote Iwak, yoko olao. Obongo Masira Maimo Wage Kilonwa. Obongo Masira Maloro Wage Kilonwa. Samoro opango kadano nyasaye opango mare. Samoro opango kadano nyasaye opango mare.
Eh, malito siko, kamaruadu, to berbere, ikwai chai. Jibra thote, whether you are who, whether you are who.
2020, you are calling mayo. John Yango here, you are calling mayo. Amadi Lokao, you are calling eh. Onyango Lokao, you are calling eh.
Hey, mano inongoni Joe Fiber.
You are my mo siepna.
Apare siepna moro, akwino nyasoba.
You are my mo we matin.
Rest in peace.
Digi kwe we matin. Nyasembu tija. 2020, you are koroma o. Othuolo thuolo ere, you are kola e. Tony Blair ere, you are kola o.
Omin opito lego.
Onyanga madi ere, you are kola o. Kyoko dote you are, you are kola e.
Eh, manoja not. Kodera, Kogelo Nyambare, We Martin Lokao. Rest in peace, Joe Onyango Amadi.
Nyasembu tija. Mosi wengore mema etuma. Oh, yoko olama ye. Upongo masira maluoro wagi kirestua. Upongo masira maluoro wagi kirestua. Samoro waparo kada nonya sayo pango mare. Samoro waparo kada nonya sayo pango mare. Piny maru torugi magenya sayo pango mare. Onyango onge, Amadi onge. Oh,
hey, Prince Toby, hey, tunikazi.
Yeah. Tobi ainga mami ya duonda ya walitna. Nyakwaro kanga dengo ngama mi ya duonda ya walitna. Nyakwarida dengo ngama mi ya duonda ya walitna. Simu moro che wago kinyi kapoda nindo. Simu moro che wago kinyi kapoda nindo. Nduru moro che wago kinyi kapoda nindo. Sime moro che wago kinyi donge kapoda nindo. Wat moro bogo chunya nyakwara chola gano. Wat moro bogo chunya nyakwara chola gan. Kogelo gonduru malis giwito uoi. Kogelo gonduru malis giwito uoi. Kogelo gonduru malis giwito uoi. Wodu goba ma uoi maonge wat kinga dora tego. Wodu goba ma uoi maonge wat kinga dora tego. Wodu goba ma uoi maonge wat kinga toninde bade. Datego wiye ler tumulo siye pandwa uma. Datego wiye ler tumulo siye pandwa uma. Picha manuko gija kuriwo emu donko neno. Picha manuko gija kuriwo emu donko neno. Wadgi pasi ya madira tegi we wanango. Wadgi pasi ya madira tegi we wanango. Joluwa pimne wat moro loja juo. Joluwa pimne wat mora konie loja juo. Gawaya nena wero wat moro mabogo chunyo siepna. Nena wero wat moro liel mit kamaru wadu. Dawaya liel mit kamaru wadu. Gini mit kamaru wadu.
Watimo mos ni mama jo Yunis Odote Amadi.
Mit kamaru wadu goy manambaka. Ani liel mit kamaru wadu goy manambaka. Siepna liel mit kamaru wadu madhe mana chai. Dawaya liel mit kamaru wadu yangi mana dhok. Dawaya liel mit kamaru wadu madhe mana chai. Jopo dote konduru mali giwito uoi. Jopo dote konduru mali giwito uoi. Joko dote gonduru malis giwito uoi. Siepna mane konyo jothumbe ratego wayudi kanye. Siepna mane konyo jothumbe ratego wayudi kanye. Ani jothumbe yuagi. Jothumbe yuagi. Jothumbe yuagi. Jothumbe yuagi. Bosi wanya sembo yuagi. Wanya sembo yuagi. Bosi wanya sembo yuagi. Wanya sembo yuagi. Ani nyothumbe gonduru mali. Wawito uoi yae. Wawito uoi jeje. Palo dote bende yuak.
Nimi opiacha kachil giwini odote bende yuak.
Jesi umolo yuagi. Chichi kojiemi yuagi. Patricia witi yuagi. How you dote yuagi. Palo dote yuagi. Ana buom gonduru malit. Ana buom yuagi.
Mr. September rest in peace.
Wawito uoi JJ litna. Wawito uoi Joe Smith oninde bade. Wawito uoi Jakodera litna. Wawito uoi Joe Mathengo siepnani.
Oh Lord, kifo aina huruma. 2020 the one and only. Ai. Hey, Andrew Auma, you are gimme late. Joko Dote, you are gimme late. Betty Odote, you are gimme late. Don't get one well, I'm
pinywa te. Yawa malito siko yawa. Donge malito siko yawa. Yawa malito siko yawa.
JJ Madenge, yue mayo. Yo amadi, digi kwe.
Origa, urongo. Imosona, engineer. Leko, Mano Jaod, Mama Shania, Chaki Mosona Kena Winga,